Eta boy.
Eta fethu skip.
Tinsan boy, ugrant.
Ungrant.
Standard fethu. Yazi mfethu ukuthi siyofika kwami da, yabona
siyo.
Sayi rounder, yabona ngithonto zakhona.
Ah, no stress bro.
Hey dog. Oh yeah.
That's like.
Athi kubaliwe. Azingakho iskiye lapho ngaphakathi. Yi, ngikhothi iskiye phakathi mntwana yabona so.
Kodwa kanjani iskiye?
Mntwana into zakhona, mntwana awungisizi la.
Ayi bra.
Ngisizi la.
Ayi nawe. Bese ngibambe nenyawo wrong.
Ya bamba mntwana. Letsa leli bra.
Where are you now that I need you? Could have found you anywhere.